one. Igama lami nguMilson Ndlovu, we're brethren in Christ Church eLobengula. I'm super excited today that you are listening to God speak to you. Ngaphansi kwesihloko esithi Empowered Worldview. Lamhlanje iviki les 5 sikhangele lesihloko lapho sikhangele khona ukuthi the people's minds will be transformed. Futhi kuguqulwe inhliziyo yomuntu ukuze kuguquke le pocket yomuntu bese kuguquka nesikhwama sebandla kuguquke nempilo zabantu. The message today comes from Exodus chapter 35 verse 4 to 10. It reads as follows. Ngizabala ngesindebele. UMose wasekhuluma kibo wathi Lokhu inkosi ekulayileyo isithi Thathelani inkosi umnikelo phakathi kwenu. Lowo ovumayo kalethe umnikelo enkosini. Igolide lesiliva lethusi lelembu eliluhlaza leliyibubende lelibomvu lelembu elihle loboya bezinguzi lezikhumba ezibomvu zezinqama lezinzwezwe lezihlahla zomvagazi lamafutha ezibane lamakha amagcobo okugcoba lempepha elephunga elimnandi lamatshe athiwa yi-oniske lamatshe okubekwa engutsheni yamahlombe lesifuba. Verse 10. Bonke abahlakaniphileyo basuka benza lokhu inkosi ekutshiloyo. Isihloko sentshumayelo yalamhla, eyibhilda entshumayelweni ezidlulileyo, yikuthi hlakanipha, wenze lokhu inkosi ekutshiloyo. Sisithathela kuverse 10. Hlakanipha, wenze lokhu inkosi ekutshiloyo. Abahlakaniphileyo benza lokhu izwi elikutshiloyo njengalokhu uJesu watsho wathi, ohlakaniphileyo wakha indlu yakhe edwaleni. Ngani na? Ngumi alizwa izwi lenkosi alenze. Inhlakanipho yikuzwa wenze. Mfisa ubone ukuthi there is an association in wisdom, in giving, lenhliziyo evumayo, in willingness to give. There is an association there. Ngiyasibuza ke sakhangela inhlakanipho khona lapho ukuthi where is the wisdom? Perhaps from an African level, sikhangele at the level of our continent, njengelizwe, njengomhlaba, kumbe ngithi njengecontinent ye-Africa. Where is the wisdom of buying cars from Germany while iron is in Africa? Africa, be wise. Why buy diamonds from Elri when diamonds are mined in Marange and Kimberley, Zimbabwe? Be wise. Why buy cell phones from China when they are mined in Congo, SADC? Be wise. Why buy tea from Netherlands when planted in Malawi and Kenya, SADC? Be wise. Ngize khonapha ekhaya. Why buy imbambayila anywhere else from kwezinye indawo ezijeneyo? While you can plant it ngomva kweyadi yakho, while you can plant it emanqweni aboyihlo, emanqweni abonyoko, while you can plant it ematopo and eat it kusuka esibayeni kusuka ensimini yakho, kusuka engadini yakho. Why buy meat from a butchery while you can raise inkukhu, raise inkomo, raise imbuzi, raise izimvu wena ngokwakho? Why buy all these things while at least you also have got hands? IBhayibheli yatsho ukuthi uNkulunkulu gives power ebantwini bakhe ukuba benze umnotho. ngoqotho benze izinto suka wabona yini sihlobo sami ukuthi konke sikubambayo konke sikumbathileyo konke esikubonayo ngamehlo esihamba phezu kwakho esihlala kukho konke lokhu kwenziwe ngumuntu futhi kwenziwe ngumuntu okunye kwangikhona kungabe kungenziwanga ngumuntu direct izandla zomuntu kodwa kwenziwe ngomtshina owenziwe ngumuntu wena uzenzani Africa be wise Zimbabwe be wise mzalwane be wise sakhuluma ke ngendaba yokupha sithathela khonaphana encwadini ka-Exodus isahluko ngesika 35 ivesi ngelika-4 sibona ke ukupha kuyindaba endala sondabentsha abanamhlanje nxa sesikhuluma ngokupha e-Church abafundisi bafuna imali zabo be wise indaba yokupha indaba that is associated with wisdom lenhliziyo evumayo lokumazi uNkulunkulu kuyikwazi ukuthi inotho ivela kuNkulunkulu kuyikwazi ukuthi inotho lamandla okwenza inotho avela kuNkulunkulu that's wisdom indaba yokupha ke indaba endala sibona ke ku-Exodus chapter 35 verse 4 to 10 ukuthi waphuma umnikelo ngensuku zikaMosi waphuma ukwakha itabernacle likaThixo waphuma umnikelo ngensuku zikaDavida 1 Chronicles chapter 28 verse 12 la Chronicles chapter 19 verse 2 kusiya ku-9 waphuma umnikelo ensukwini zikaDavida kusakhiwa itempeli kulethuba elihle la wemtakababa iBhayibheli lithi imizimba yethu imizimba yabantu ilitempeli likaThixo ungaphuma umnikelo wakho because you are wise ungaphuma umnikelo wakho because lenhliziyo evumayo ukwakha izimilo zabantu ukwakha impilo zabantu ukwakha imphefumulo yabantu not only here on earth not only ukuthi baphile kahle on earth kodwa ukuze la ngale kwethuna in the afterlife bazizwa impilo engunaphakade don't you think it's a wise investment leyo ukuthi uinveste and ikuvangeli elizakwenza ukuthi impilo zabantu zibe nempilo la ngale kwethuna babe le eternal life don't you think it is wisdom ukuinvesta in heaven lapho ungangeni khona inotho amina ungangeni khona inondo okungala rusty khona okungela amasela khona okungela kubi khona invest in partnering with God kwakhiwe imzimba umzimba kaThixo kwakhiwe ibandla likaThixo kwakhiwe itempeli likaThixo yaphuma umnikelo ngesuku zikaNehemiya yaphuma umnikelo ibandla lavuseleleka isizwe sika-Israyeli savuseleleka kwakhiwe imiduli eyayisidilekile kwakhiwe itempeli elaselidilekile ngoba wawuphumile umnikelo ngakhangela kuNehemiya chapter 2 the whole passage in the book of Nehemiah is akutshela ukuthi kwaba lemvuselelo kwa-Israyeli ngoba babethwe inkosi eyikhulume labo uNehemiah kanye lo-Ezra ukuthi babuyele bayivuselela imiduli yaseJerusalema Ezra chapter 2 verse 68 to 69 lalela waphuma umnikelo kulabo ababethunjiwe ababe ku-exile ababethunjiwe abazange bathi sithunjiwe thina ngeke sinikele siku-exile sikwamanye amazwe thina ngeke sinikele kodwa waphuma umnikelo wegolide losiliva waphuma ngakhangela ku-chapter 7 ivesi ngelika-13 kusiya ku-23 encwadini ka-Ezra uzathola ukuthi waphuma umnikelo wesihle waphuma umnikelo wezipho ngoba inkosi yayivula inhliziyo zabo babehlakaniphile bathi we will partner with God they never said we are in the diaspora they never said we are in exile kodwa they thought about the house of God they thought about lapho bavela khona but we will build the kingdom of God we will build the house of God waphuma ke umnikelo wokuthula waphuma umnikelo wesihle waphuma umnikelo wokwakha lakhiwa iJerusalem yakhiwa indlu kaNkulunkulu. Second Chronicles chapter 2 chapter 31 verse 1 uzobona ukuthi waphuma umnikelo wokuthula, waphuma umnikelo wesihle. Uyabona verse 2 sitshela kahle ukuthi waphuma umnikelo wokuthula. Lalela sihlobo sami esithandekayo, ngomnikelo wakho impilo zabantu zingaba lokuthula, ngoba bangalala bedlile, balale bengaphansi kophahla, bahlale bembathile ensukwini zokugodola, ensukwini zeCovid. Lapho iCovid ithatha ukuthula kwabantu, indlala ithatha ukuthula kwabantu, ngomnikelo wakho bangambatha abangelazimbatho, badle abangela kudla, baba babe nophahla abangela phahla. Ngumnikelo wokuthula, and umnikelo wokuthula can advance the kingdom of God. Enhlizweni esingela kuthula, le mazweni angela kuthula, and kube yi-investment oyenzayo. Khangela mhlobo wami ku 1st Kings chapter 17 from verse 1 to 16. Waphuma umnikelo ngensuku zika Elijah ukuze umsebenzi kaThixo uphumelele. Waphuma umnikelo, waphuma umnikelo wemali owezinkomo, waphuma umnikelo ivangeli likaThixo ngensuku zika Elijah waphumelela. Lalela sihlobo sami, be wise, bana nenhliziyo evumayo. Bona ukuthi indaba yokunikela kuThixo yindaba endala, asiyo ndaba entsha. Khangela encwadini kaHagayi isahluko ngo-1 kusiya ku-14. Waphuma umnikelo ezikhwameni zabantu elathi iBhayibheli babesebenza bavune bafake imali ezikhwameni iphinde ivuze. Ivuze injalo imali, kodwa sokuswelakala imali yomnikelo, ayizange yomele, yaphume yomnikelo. Lithi iBhayibheli lami, babesidla bengasuthi, benatha bengakholwa, begqoka bengakhudumali, behola beholela ezikhwameni ezivuzayo, kodwa waphuma umnikelo. Kunjalo ensukwini zikaHagayi. Ngani na? Ngoba indlu yenkosi yayilinxuwa, kumele iyakhiwe. Ezabo izindlu zima zizinhle, zizinhle, behlale ezindlini ezinhle. Bamkhumbula uThixo, inkazimulo kaThixo yanda yaphakama. Lalela mhlobo wami, be wise, sihlobo sami, and give to the Lord. Wise, ulalele izwi likaThixo. Khangela ungathi ngikhuluma nge-Old Testament kuphela. Khangela encwadini kaLuka isahluko ngesika-8 iverse 2 to 3. Waphuma umnikelo kuSusan, waphuma kuJohane, waphuma njalo labanye banganini bakaJesu. Iministry kaJesu yaphumelela. They partnered with Jesus in the ministry. Awulawule opportunity lawe mhlobo wami to partner with Jesus, usebenze kanye loJesu. Wakhiwe umbuso kaThixo lakhule, I mean ivangeli likaThixo liqhele ngoba usebenza loJesu. Namhlanje sihlobo sami esithandekayo, uJesu udinga abangaphathina naye, udinga abangasebenza laye. Ungaphuma yini umnikelo kuwe? Uphuma kulabo abanhliziyo ziyavuma, uphuma kulabo abahlakaniphileyo. Indaba yokunikela le ifana na le thermometer. I-thermometer yilokhu kulezi insuku nxa usiyangena emashop kumbe ungena esibhedlela kumbe ungena ngaphi, the first thing ugada ayenzayo yikuthi awu-check i-temperature. Uku-check-a nge-thermometer, aku-check ebusweni, aku-check entanyeni, uku-check-a nge-thermometer. Indaba yokupha ifanana ne-thermometer, i-check ukuthi wisdom yakho injani, i-check ukuthi inhliziyo yakho injani mayelana nomnotho, mayelana noNkulunkulu. Ivela ngaphi inotho layo? Ivela ngaphi imali layo? Kulabo abahlakaniphileyo bakwazi ukuthi izipho zonke zivela kuJehova, kuzivela kuNkulunkulu, umnikazi wegolide lesiliva. Nxa esefuna uThixo, ecela uThixo ezandleni, uzamnika na i-wisdom yilowo othi ngiza kunika uNkulunkulu kwakhiwe umsebenzi wakho. Acts chapter 4 verse 35 kusiya Acts chapter 5, no, verse 11. Siyabona lapho ukuthi waphuma umnikelo ebantwini bakaNkulunkulu abakholwayo. Abafundi bakaJesu babendawone sebetshumayile ilizwi likaThixo, babekhona abalambayo, bekhona abaswelayo. Lithi iBhayibheli lami uverse 3 kusiya kuverse 5 lithi phakathi kwabo akuzange kube khona oswelayo. Ngani na engazange kube khona oswelayo? Ngoba kwathengiswa amapulazi, kwathengiswa umhlaba, kwathengiswa ababelapho, bayimisa imali enyaweni zabapostoli ukuze kwabiwe kulabo abaswelayo. Akuzange kube khona oswelayo phakathi kwabo, ngoba impahla yabo yenziwa yaba common, yenziwa yaba ngeyabantu bonke. Lalela mhlobo wami othandekayo, angiyiboni ngaphi wisdom yokudla usuthe uchithe, yokudla ulahle, kodwa abanye izisu zitshaya ikhwela bengelalutho. Awuphumi umnikelo ukusiza ithempeli likaThixo empilo yomunye umuntu ukuze naye abonge adumise uNkulunkulu ophilayo. Ungathi ngigcine endabeni ka-Acts kuphela, hamba lasemabhukwini kaPaul, 1 Corinthians chapter 16 verse 1-3. Waphuma umnikelo emabandleni aseGalatia, emabandleni aseCorinthe, emabandleni aseMacedonia. Waphuma umnikelo ukusapota umsebenzi kaThixo. Africa, be wise. Zimbabwe, be wise. Mzalwane, be wise. Ibandla likaThixo liyaswela ukuthi usebenzelelane lalo. Sebenzelane lalo ngalokho uThixo akubusise ngakho. Indaba yokunikela, indaba yokulungiselela, indaba yokuvuma, indaba yabahlakaniphileyo. Ngiyakumusa ke mhlobo wami namhlanje ukuthi akuhlangane lathi ebandleni le-Brethren in Christ elobhemula, lapho inkosi efuna ukusebenza ngezipho ezingavela kuwe, ngezipho ezingavela emandleni akho, ngezipho ezivela kuwe. Akukhathalekile ulapha ekhaya, uku-exile, uku-diaspora, but you can join with Christ ekumsebenzeleni uThixo ngezipho zakho olazo. UNkulunkulu akubusise, akuphakamise la ungasebenza kanye noJesu, usebenze kanye loNkulunkulu. Nanamhlanje umnikazi wegolide nesiliva uyathanda ukuthi asebenze lawe. Can you partner with him? Are you wise? Ulenhliziyo evumayo, phana emsebenzini wenkosi. Nazi inamba khona lapho, khangela kuscreen, zikhona. Ngapha nge-EcoCash, uphe nge-swipe, uphe ngokufaka e-bank transfer, uphe noma uphanga luphi uhlobo. Pick up the phone, fonele labafundisi bakho, fonele lo treasurer wakho. Nazi inamba khona lapho, umtshele ukuthi ulesipho sakho. Akukhethelekile ukuliphi ilizwe, ukuyiphi indawo, ukuphi umuzi. You can give and support the work of God. You can partner with the Lord. That's a sign of wisdom. That's a sign yokuthi ulenhliziyo evumayo. Nanko ke ama offering details. Let's pray. Baba kameni lika Jesu Christ wase Nazareth, siyabonga ukuthi wisdom comes from above. Wisdom is calling. Wisdom is calling us, Lord, that we use our hands to create wealth. Wealth for ourselves and for our families and for our friends and relatives and the members of the church and for God. But we pray that above all, sisenzilumnotho, we must not forget that it is you that has given us the power to create the world, so that we may honor you, God, with our first fruit. We may honor you with our substance. We may honor you with the blessings that you have given us. I pray, Lord, that you give us the wisdom, Lord, so that we may wise up, singasebenzeni kwezinye izindawo kodwa sikhohlwa wena. Baba wethu omhlobo, we pray for Africa, we pray for Zimbabwe, we pray for SADC, we pray for Bulawayo, we pray for our communities, we pray for our homes and ourselves. Lord God Almighty, give us the wisdom and the eyes to see kulunkulu wethu omhlobo kangaka. The opportunities, Baba wethu ayingwele, njengomama lwana uhaga omvula amehlo wabona Thixo umthombo. Baba wethu omhle, baba banatha yena lomntanakhe basila. Baba wethu ayingwele, open our eyes so that we may see opportunities to create wealth. We may see opportunities from the land esikulo, from the waters esikulo. Baba wethu omhle kangaka, give us that opportunity to see and to serve you and to partner with you. For all the glory, the honor and the praise, we give it unto you. Father, we pray once again that you give us the health so that we become strong, we become wise, God Almighty, so that we work for you and work with you and serve you. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you.